Inyalo paro ni kwan mag oganda moloyo 400 ne jowito ngimagi e bungu achiel noendo ma Shakahola, kama piny owacho ma pacho kaende koro yango kanisa mar Good News International kaka achiel kuom kuondego eko ma timbe njore otimore. Maendi en kaluwore koda tho mag oganda goeko. Kawadhi e kaunti noendo ma Nyamira, wayudo ni kar kano ringre jomotho ma Nyamira koro singo ni gibiro yiko ringre oganda ma bende koro osebudho kanyo endo, kendo wegi pok okawo nyaka gi e kinde nindi, ka gitwak koda jofwambo e laro mar kano ringre onogo. Gilero ni nitiere ringre modhuro ma wede kaachiel kod anyuola pok okawo, kendo moko osetieko higni maromo ariyo. Kamaendi okelo dhungruok mag ringre kar kano ringre jomotho nendo, ka koro gikwayo ng'ato ang'ata ma anyuonde ne olalo mar mondo mi omoli kar kano ringre noendo, kendo yang ringre mantiere sani ma kodeko to gibiro dhi ikogi e burno endo ma Galamoro.
Tukijaribu kuangalia tuko na capacity hiyo, gari yetu iko na capacity ya 24 people, lakini sasa hii tuko na zaidi ya 24. So hiyo imeleta congestion kwa mochari, pia imeleta increased nini smell. Sasa tuna pit kwenda kotini kuchukua koda ndio tupeleke hiyo miili tute nearest public cemetery.
Hapo kwa hospitali kuna miili imekuja, ingine ilikuja kama imeoza na huwezi tambulika. Hata ile process ya kuchukua fingerprints ilikuwa challenge because ilikuwa imeoza. For now hiyo miili mingine imekuwa hata skeletons ambayo huwezi chua. So that's why, because ime congest hospitali, that's why tunataka tuitoe kwa hospitali tuende tuitupe ama dispose of in a public cemetery mahali itapumzika vyema.